You're welcome to Adkwart Studios and also to the House of Wisdom, where we teach wisdom and knowledge. Solomon said, in all you are getting, get wisdom. Wisdom is the principal thing. Memo akwa baba Adkwart Studio. Fei memo akwa ba eba nyansa fie. Solomon kan se wadi nyina mu no nyansa. Nyansa ene adititiru. Si nyansa bowa se de anada bia mekano. Ema obre. Nyansa ma niema ye mremremre ema. Enu ntini se upe bibi e behia opa no a ene nyansa. Ene me kasem kitua bi de ato adwim. Ebe bua o na wagya ma nchirima nso. Onyansani bi asema okan ni se a wise man never loses anything if he has himself. On se utie asem we a obeka se eye bibi kitua bi. Onyansani anhwerehwe se owo ne ho a se onim ma me nka ne sie ne wate ase onim ne ho a onim sania ositi a na odifo bi ena ne sika nyina firi ne nsam na owo 65 years ena nkrofo ko ne nchen se ogidi se umfia akai obetumi arrestor niema ayira eno si obetumi the 5 years asa nya se ni onya ne ho no eru se wanya sua hunu ne nyansa bebre ekwan ofa so hwe ase ene se ne wasori agina na omo kanasa agura sampa ena okobo besia kotor hotel bia ya bandina obia ani na so se betumi ayefie bi ena osiesie mu ye ne kama enfie miansa na wasi ni dada em ade na ma otumi duro ho nu na emre bi meka we kire o se nyame adum na oma unyansa. Now, wisdom gives you knowledge, and knowledge gives you understanding. So, when you're near my mien, son, we are Abrabono Umbre. Obi or Yan Senino, Sir Oneno, Asia Kaya, on Shrefe, if you say Onim Senia or City. Jimrebi Mikai said, the best discovery is to discover yourself. So, be Busas, you see, I know Nim near my papa, a woe mua. Ema wo njeja wo ho ana se wonnim se nea wo siti a wade ya top form a wonnim kwan ya wo fa so a wo pagya ade no kase wonnim ba bia wo firi a wonnim ba bia wo ko eti na trance na bu wo ankasa wo bra ho enkonta se e sha afia si o afino emu apai then wo achieve dia na ba ba kan wo bra bo ho nyansa bi ababekan wabrabo ho wanya nimdie bia bia bosome pepepe no pia wonimdie no ebeti se obi a odi mfie nsia ayade enti ye bo nyansa toa ne ade pia bonten na ne nyina mu no agise yen Awurade Yesu Kristo edi ubra mu hene na so obade a Solomon can say, embrace wisdom. Ye nyansa awa word too. Na fre nyansa se, oye unu ya ba. E radin shraw, na debiyani nyamre ma Adkwart Studio. Na hey de, oba ti nyanko ponasem. Oba ti nyansa sem. Oba ti nsem webe mu akua nim e wabrabum. Na nyamin shraw se, Adkwart Studio, menu na ye jmano, menu, wa wutiye mene wa woshe menu. Enti won saka no abomodin ase obesha ma foforo. Don't be selfish na wa subscribe no mia bed no so na ye kasape na won so won saka won de nyame nshira that's a ne ye beshia. Bye bye.